lazima wote wamsifu Bwana. Lazima wote wamsifu Bwana. Sifu Bwana. Sifu Bwana. Nyumbani mwake tumshangilie.
Thank you.